nabangwe chibaitebe kumusha
shungu 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 iwe
uyu ndakamutumire mwana uyu ndikamunyorere tsamba kuiwe wakazotsvakwa nani
Come to me, the man, who you think I'm in your head, Samba. We were a gazo, Chagwanani.